Good morning to everybody and everyone. This is again Sipho Zulu, the angel and the star of the Lakeside Park Assemblies of God, the Golden Candlestick Church. I'm under the leadership of John Mackenzie, the angel and the star of Friday Assemblies of God, the Golden Candlestick Church. He is also my star and my angel. I humbly greet each and every angel and every star of the Golden Candlestick Household Church in the name of the Lord Jesus Christ. I greet each and every Golden Candlestick Church member in the precious name of the Lord Jesus Christ. I greet the beautiful body of Christ, the glorious bride of Jesus Christ, and the eternal heirs of heaven in the name of the Lord Jesus Christ. I greet each and everyone that came across this clip. I personally and humbly greet you in the precious name of Jesus Christ. Last but not the least, I greet all the sozos and the sozolicious in the name of the Lord Jesus Christ. I greet all the innocents and the innocentious in the name of the Lord Jesus Christ. Today, on Tuesday, the 21st of July, 2020, kwinyanga yamadoda, ngiyanibingelela egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngicela sibukisane izwi lenkosi la in the book of Revelation, chapter 4, only ivese lodwa, uverse 1. Book of Revelation, chapter 4, only one verse, uverse 1. UJohane lo, uthi, after this I looked, and behold, a door was opened in heaven, and the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me, which said, come up here, and I will show you things which must be hereafter. UJohane la, uthi emva kwalokho, mayethi after this, kushuthi khona obekwenzeka. Then emva kwalokho, uthi sengibona umnyango uvuliwe ezulwini, sengizwa izwi lithi, come up here. After this, after what, yini le biloku iyenzeka, bese tu Johane, after this, uyezwa mayiqala nje laphana kuverse 1, after this, uyabona, yini lo after this, yini ebiyenzeka, lo after this, okusemva kwawo, i church age, ile dispensation esikuyo, ebizwa nge church age, i dispensation of grace. Le dispensation yebandla isiwuqedile 2000 years ikhona emhlabeni, i-church age. Yingakho leli gama elithi church churches salibuka livela up to 19 times ngoba i-dispensation yebandla. Yingakho negama elithi bandla livela kakhulu kangaka. Uthi uJohane ke emva kwalokho, emva kwale dispensation ebandla, ngase ngibona umnyango uvuliwe ezulwini, ngezwa icilongo lithi come up here, seliyaphuma ke ibandla. Yingakho ke manje igama elithi churches alisekho. Yini indaba? Yingoba i-dispensation yebandla isivalile nge-rapture. I-dispensation yebandla ivule ngokwehla kamoya engcwele kwi-upper room. Izovala ngokuhlwithwa kwebandla. I-dispensation yebandla ibizwa nge-church age, ibizwa nge-dispensation of grace. Iqala kwehla umoya engcwele, izovala makuhlwithwa ibandla. Hallelujah. Ibandla la liyaphuma. Akakhulunywa ngomphiki uKristu, bekusakhulunywa nge-church age, seven spirits, seven anointings, kukhulunywa ngogcobo ngoba i-dispensation yebandla. Uthi uJohane ke emva kwalokho, nase ngizwizwe ngabona umnyango uvuliwe ezulwini. Sekuvulelwe ibandla ukuthi lingene ezulwini. La kuphuma ibandla. Hallelujah. Kuphuma ibandla la ku-chapter 4 verse 1. Kuphuma ibandla. Ma uhluleka ukulibona liphuma lapha, yingakho laba abahluleka ukulibona liphuma lapha basuke bese bethatha isixuku lese sizohlwithwa emva ka 3.5 years bathi ibandla. Abahluleka ukubona ibandla la liphuma, basuke bathi ibandla liyohlwithwa makuphela ama tribulations. Sizowabuka lama rapture 7 makuphela ama tribulations, alikho ibandla elihlwithwayo. Babili abantu abahlwithwayo labo fakaza ababili kuphela, 2 uzokubona lokho, 2 wabantu abahlwithwayo makuphela ama tribulations. Yabona? Ibandla liphuma lapha ke ngikwelaphe. Lesi sixuku asihloni ibandla. Hlehla uze ku chapter 4 verse 1, ibandla liyaphuma lapha. Ekugcineni wena othi ibandla lizohlwithwa ekugcineni kwama tribulations, ekugcineni kwama tribulations kuhlwithwa abantu ababili kuphela. Engabachaza ngathi uEnoch noElijah abantu abayezulwini bengafanga. Alihlwithwa ibandla lapho. Ibandla likho kuma tribulations. Ibandla liphuma la ku chapter 4 uverse 1. Uthu Johane ngase ngizwizwe ngathi icilongo lithi come up here. Leli cilongo esilindile lizokhala lizobe lithi come up here. Then sesiyaphuma siyawushiya lomhlaba. Yingakho maqedwe ukuphuma ibandla mawusuqala ku chapter 6 sekukhulunywa ngomphiko uKristu. Sekukhulunywa ngomphiko uKristu. IBhayibheli likhuluma ngomphiko uKristu emva kokuphuma kwebandla. Incwadi yesambulo ibhalwe in a chronological order. Zonke ezinye incwadi eBhayibhelini ziphambene azikho ngokweorder. Nanokubekwa kwazo azikho ngokweorder. Njoba ngasho ngathi incwadi yokuqala yaqala ukubhalwa kwiNew Testament incwadi yabaseThesalonika bokuqala. Ukube beyibekwa ngokulandelana kwazo kwiNew Testament bekufanele kuqale iBook of Thessalonians. Yabona? So zabekwa ngalendlela ukuze zigrubheke ngendlela ethile ukuhlukanisa ama dispensation. Kodwa incwadi yokuqala eyaqala ukubhalwa eyabaseThesalonika. And the oldest book kwiBhayibheli lonke 66 book incwadi kaJobe. Yabona? Incwadi endala kunazo zonke incwadi kaJobe yaqa eyabhalwa kudala kunazo zonke incwadi kaJobe kodwa yikho ekuqaleni kweBhayibheli. But iBook of Revelation uNkulunkulu wenza show ukuthi ibhaleka ngokwesequence yayo ilandeleka in a chronological order. Iperfect iBook of Revelation ilandelana ngokweorder. From chapter 1 to chapter 3 ile dispensation esikuyo ibandla. Kusebenza lo seven anointings isikhathi sebandla akho mphika uKristu. Then chapter 4 verse 1 seliyaphuma ibandla. Seliyaphuma ibandla. Uchapter 4 nochapter 5 usitshela okwenzeka ezulwini, ibandla lisezulwini. Uchapter 6 kuya kuchapter 19 verse 10 usitshela okwenzeka emhlabeni, lingekho ibandla. Lingekho ibandla. Hallelujah. Laba abangcwele okukhulunywa ngabo from chapter 6 kuya ku chapter 19 akusile ibandla. Abantu abasindiswe sekuhamba ibandla. Hallelujah. Ibandla lizukwanuka ama tribulations. Nakuba wakaqali ubukhona bebandla. Nakuba kakangena umphiko uKristu ubukhona bebandla. Ibandla once laphuma uyangena umphiko uKristu. Hallelujah. Lento yokuthatha ibandla ulifake kuma tribulations yenziwa ukungalazi ibandla ukuthi how powerful it is. Njoba athu Jesu thina siwusawotwezwe ngichazile izolo ukuthi abantu mabedla ukudla kumnandi abasho ukuthi wazwa mnandi usawuti bathi kwaze kwamnandi ukudla kodwa mhla usawuti ungekho abantu bathi kwashoda usawuti usawuti ukhumbuleka mhla ungekho. Nebandla linjalo uthi uJesu niwusawotweso abantu bozikhumbula sesiphumile. Nakuba kunje emhlabeni ubona ngathi kunzima akunzima emhlabeni yingoba khona ibandla uyobona mhlala aphuma ibandla ungasali makuphuma ibandla ungasali makuphuma ibandla. Hallelujah. Right, asibuye ke singene kwi rapture ke manje. First Thessalonians sibukeke leli cilongo uJohane akhuluma ngalo la. Asibukeke la kwabaseThesalonika bokuqala uchapter 4. First Thessalonians uchapter 4 siqale kuverse 13. Siya revise ngayikhuluma lento lamatlipa ngaphambili ayiphethe lento but ngiyabuyela kuyo. Siya revise and kule revision khona okusho ozokuthola. Khona okusha futhi okutholayo njoba siqalile nje si revise iBook of Revelation khona okusha futhi okufundile. Hallelujah. So unga Vumela uSathane athi hayi lokhu usuyakwazi kwake kwafundwa kwenye iclipu. Ungakuvumeli lokho, lalela ngoba khona okusha ozokuthola. Asiqaleke kuverse 13. Uthi First Thessalonians chapter 4 from verse 13. But I will not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that you sorrow not even as others which have no hope. Uthi angithandi ningabi nalwazi ngabalalayo ukuze ningadabuki njengabezo. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. Kuthiwa ngoba masikhole ukuthi uJesu wafa wavuka, kanjalo ke nabalalile kuJesu. Umzalwane mayefa kuthiwa uyalala, ulele. UPhola akayisebenzisi term yokuthi umzalwane ufile. Umzalwane ulele. Ulele kuJesu. Hallelujah. Uzovuka ulele. Yingakho no Jesu athi uLazare file wathulele. Umuntu okholwa uJesu akafi. Once wakholwa uJesu, ukufa is behind you. Uma ungakakholwa uJesu, ukufa is before you. Usayokufa ngoba ungakholwa uJesu. Once wakholwa uJesu, awusayikufa. Once wakholwa uJesu, ukufa kuyathathwa kubekwe emva kwakho. Yingakho kuJohane 5 verse 24 athi uJesu ozwa izwi lamakholwa engongithumileyo unokuphila okuphakade. Akasayi kwahlulelweni, kodwa usedlulile ekufeni, engakafi, wangena ekuphileni. Sedlulile ekufeni. Once wakholwa uJesu, ukufa kubuyela ngemuva. But uma ungakakholwa uJesu, ukufa is before you, usazokufa. Kodwa uma usukholwa uJesu awusezi ukufa, ukufa kuba behind you. Yingakho uPaul ethi umzalwane uyalala kafi. Hallelujah. Verse 15. Uthi for this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Uthi uPaul, for this we say. Akasho ukuthi for this I say. Uthi for this we say. Ukusho nobani uPaul? Ukusho nobani ngoba uye yedwa obhala lencwadi. Kodwa akasho ukuthi I say. Uthi we say. Uyazi ukusho nobani? Ukusho noJesu. UPaul noJesu. UPaul noJesu. Indaba ye rapture ikhulunywa uPaul noJesu. Uthi uPaul, we say, uPaul, no Jesu. Bathi, we say. Hey, madoda. Uyazi bezingakukonfusa zonke ezinye izinto, kodwa hayi le rapture. Hayi le rapture. Ngoba uthi uPaul le rapture, siyicula kanye kanye no Jesu. Siyicula, sishaya ijuwethi no Jesu, siyicula nge rapture. Sishayijuwethi sino Jesu, sicula nge rapture, we say. Hallelujah. Nami ngena la uPaul no Jesu nami, we say. Yes, kule clip uPaul no Jesu nami si u 3, we say. Hallelujah. Hey, yangibusisa le revelation. Hey, akedlule. Akedlule. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them that are asleep. Uthi uPaul labazalwana sebe senkosini makuhlithwa ibandla thina sikuhamba kuqala, labazalwana asebelele abadlulile emhlabeni asikuhamba sibashiye. Right, ngoba useshilo kuverse 13 ukuthi uzoza nabo. Kuverse 14 uJesu uzoza nabo, imoya yabo izoya lapho okwangcwatshelwa khona imizimba yabo. Right, nangu 16. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and with the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first. Hallelujah. For the Lord himself, ngokuba inkosi uqobo, Utu polu ngokuba uJesu personally, he shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first. Hey, ilente zobe yenzeka ku Revelation chapter 4, verse 1, makhala leli cilongo. Kuthiwa the dead in Christ shall rise first. Right, ngachaza la, ngizocela ukungangeni kukho kakhulu ngoba ngikulokhu nje kokuhlwithwa kwebandla. UPaul ngesikhathi ebhala la ngesiGreek akashonga ukuthi the Lord will descend to heaven. Akashonga njalo, sorry, akashonga ukuthi the Lord will descend from heaven. But wathi the Lord will descend to heaven. The Lord will descend to heaven. So ama translators basebethi awukwazi ukwehlela ezulwini ube usezulwini. Basebethi inkosi iyokwehla ezulwini. Kodwa uPaul wathi inkosi iyokwehlela ezulwini. Bona bathi ngoba isezulwini inkosi ayikwazi ukwehlela ezulwini. Basebethi iyokwehla ezulwini. Kanti bona babengabizelwanga ukushumayela. Babe bizelwe nje ukutolika. Kwakufanele basho njengoba uPaul eshilo, bashiye kanjalo. Ngoba uPaul wathi the Lord will descend to heaven. Akashonga ukuthi he will descend from heaven. Wathi he will descend to heaven. Angithi uma izulu lilodwa babe qinisile. Awukwazi ukwehlela ezulwini usezulwini. Kodwa mali khona elinye izulu. Uyabona? Mangehla emotweni yami. Uyabona? Ngehla from my car. Ngehla emotweni yami. Ngehlela phansi. Yes. Ngehla from my car. Kodwa mangehla emotweni yami bese ngigibela emotweni yakho. Ngehlela emotweni yakho. Ngehla to your car. Ngisuka emotweni yami, ngingena emotweni yakho. Kusho ukuthi ngehlela emotweni. Angehli emotweni kodwa ngehlela emotweni. Nabo kwakufuna abatolike njengoba uPaul ayishilo ukuthi inkosi iyokwehlela ezulwini ngoba izulu alilodwa. Mawufunda u2 Corinthians chapter 12 uverse 2 uthi uPaul, I was caught up to the third heaven. Eyibona? Uthi uPaul, I was caught up to the third heaven. If there is a third heaven, it's quite logical, it's obvious that there is a second heaven. Yabona 2 Corinthians chapter 12 verse 2. Uthi uPaul, last line, I was caught up to the third heaven. If there is a third heaven, kusho ukuthi there is a second heaven. And if there is a second heaven, there is a first heaven. Hallelujah. So ke uthi uPaul wayethi the Lord will descend to second heaven. Lapha khona okuneyinkanyezi khona esibhakabhakeni yi second heaven leyo. Sawabuka la umazulu. Nizokhumbula ikhona iclip engayenza siwabuka la mazulu. Izulu lokuqala ileli ngokwescience okuthiwa iatmospheric heaven lapho kunamafu khona. Sabuka lapha kuJobe 35 ethu ngithi uverse 5 ethu Jobe bheka ezulwini ubuke emafini. Sabuka ukuthi lapho kunamafu khona is the first heaven. Bese laphana okuneyinkanyezi khona esibhakabhakeni is the second heaven. Ileli zulu ngokwescience elibizwa ngestery heaven, izulu leyinkanyezi. Ngoba nelanga nalo kuthiwa inkanyezi enkulu, ne moon konke laphana stars, moon, sun. Yingakho libizwa ngestery heaven, izulu leyinkanyezi. I second heaven. Yingakho ukhuluma ngalo uDavid kumahubo 8. Uverse 3 ethi uma ngibuka imsebenzi ezandla zakho Nkosi, the moon and the stars, when I look at your work, the moon, the stars, the sun which you have ordained, izulu lesibili laphana lapho kuna okuna sibhakabhaka khona okuneyinkanyezi izulu lesibili bese izulu lesithathu salibuka ku Isaiah 65 or 66 verse 1 othi where the throne of God is i third heaven yilapho kunesihlalo khona sikaNkuluNkulu i first heaven yilapho kunamafu khona i second heaven yilapho kuneyinkanyezi khona i third heaven yilapho kunoNkuluNkulu khona so uPaul mayethi I was caught up to the third heaven uyabona ukuthi uPaul wayine revelation kaMoya engcwele ngoba ayengakaziwa amazulu ukuthi mathathu kodwa uPaul yena wakusho what I was caught up to the third heaven kusho ukuthi wadlula kwelokuqala weza ukuthi udlula kwelokuqala wadlula kwelesibili weza ukuthi udlula kwelesibili wafika kwelesithathu lapho kune throne of God yilapho esiya khona khona right soke uverse 16 uPaul wayethi for the Lord will descend from third heaven to second heaven Uma uJesu nje ephuma kwi third heaven uzofike ame esibhakabhakeni mayema esibhakabhakeni emhlabeni kuthiwa the dead in Christ shall rise first emhlabeni kuvuka bonke abazalwana abasemathuneni haleluya kuvuka bonke abazalwane abasemathuneni right verse 17 then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air and so shall we ever be with the Lord ay aphelela amazulu la verse 17 uyezu Paul uthi we which are alive and remain thine siyobe sikhona siphila siyohlwithwa kanye nabe mafini first heaven to meet the Lord in the air second heaven and so shall we ever be with the Lord third heaven aw suka nini we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds sizosuka la siye kwi first heaven siye emafini siyokwenzana emafini yini singadluli nje yini uphola be specific athi from the earth to the clouds from the clouds to the sky from the sky to third heaven ingoba lezi iteshi khona kuzobe kwenziwa we will be caught up from the earth to the clouds from the clouds to the sky from the sky to the third heaven yine zobe yenziwa la emafini lapha emafini ilapha sizoficana khona sonke lonke ibandla sizoficana laphana kwi first heaven emafini o Petro sobabona khona o Nicholas Bing o Chiliza bonke amaqhawe enkolo bonke abazalwane sonke sizofica nemafini sijabulelane laphana emafini ngoba mase sisuka siye sibhakabhakeni sesiyojabulela uJesu lapha emafini injabulo yokubonana ukuthi nangu mama nangu baba nangu Paul nangu Peter nangu bani nangu Bengu nangu Chiliza nangu bani kujatshulelwane lapha emafini bese siyasuka kanye sesibheka esibhakabhakeni aw suka nini aw what a joy ay what a joy hallelujah ngiyamphindu 17 then we which are alive and remain shall be caught up together with them to the clouds to meet the Lord in the sky and so shall we ever be with the Lord in the third heaven awuzu verse 18 uthi wherefore comfort one another with these words ay uyawezwa ukuthi aduduza uthi uPaul duduzanani ngalamazi uyawezwa akududuza ukuthi ibandla leya kuma tribulations akududuza ingakho lamabandla shumayela ukuthi ibandla leya kuma tribulations abazalwane bakhona basawa ebusweni ungathi kade bedlula mula basawa ayiduduzi lo message Basawa abanye bacabanga ukuthi abazalwane ukuze baphile ubungcwele fanele ubasabise ngama tribulations. No, asitshele nabazalwane iqiniso. Asitshele nabazalwane iqiniso. Abazalwane akudingi sibasabise ngomphiko uKristu ukuze baphile ubungcwele. Ubungcwele akusiyona iaction, akusiyona iconduct. Ubungcwele isipho, into oyiphiwa uNkulunkulu umusindiswa. Asibatshele abazalwane ukuthi ubungcwele uyaphiwa. Namhlanje abazalwane mabefakaza bayasaba ukuthi bangcwele ngoba ubungcwele bushunyelwe ngathi iaction. Ubungcwele bokungena izulu abusiboni iaction, isipho uyabuphiwa. Uyabuphiwa, ubuphiwa mawukhetha uJesu, unikezwe ubungcwele bokungena izulu. Izulu alingenwa ngokwenza kwakho. Abatshela iqiniso abantu, siphelile isikhathi. Sizamile ukubabamba ngengqondo yethu sithi senzela baphelele entandweni kaNkulunkulu. Kodwa kwehlulelekekile, abazalwane babenefiye, abazalwane babenokwesaba, kwangena abantu bezodlala ngebandla. Kwangena ama fortune tellers. Asitshele nabazalwane iqiniso. Ubungcwele ubuthola ngokwamukela uJesu. Njengoba wamukela uJesu, you are holy. You are holy. And ezulwini, you will not be more holier than you are right now. Ubungcwele abunawo ama grade. Ubungcwele abunawo ama grade ukuthi la emhlabeni uku grade 3 wobungcwele, mawufika esibhakabhakeni uzoba ku grade 2, ezulwini ke uzoba ku grade 1. Ayikho into enjalo. You are as much holy right now as you will ever be throughout eternity. Hallelujah. Uthu 18 ngakho ke kududuzanani ngalamazwi. Awu sukuyaweza waduduza. Uyaweza waduduza lamazwi. Duduzanani ngalamazwi. Abazalwane sebephethwe na izifo ezidalwa oma depression, ezidalwa zi-stress ngoba batshelwa ngama tribulations, batshelwa ngomphiko uKristu, batshelwa ngo 666. Into engaduduzi, into engakhi. Izifo ezisebandleni njengamanje zilethwe zi-stress. Zilethwa ama depression. I-depression ne-stress ilethwa ilama message. Atshela ibandla ngomphiko uKristu ukuthi abalinde umphiko uKristu, abalinde ama tribulations. Uthu Paul duduzanani ngalamazwi. Amazwi e-Rapture aduduza. Uyawezwa nje, uyezwa nje ukuthi uyaduduzeka emoyeni. Kodwa omunye okuwhatsappile wathi, mfundisi, ungathi ngiqala phansi ngiyasindiswa manje. Hayi, ungathi ngiqala phansi. Abanye bathi kubuya le yanjabulo yakudala. Mhlanga ngikhetha uJesu. Le yanjabulo yakudala yaqedwa ilama message omphiko uKristu. Satshelwa ngomphiko uKristu ukuthi uyeza, asimgade, satshelwa ngama tribulations. Hallelujah. I-rapture of the church le. Hallelujah. Thiwa sohlwithwa lapha siye emafini. Sisuke emafini siye inkanyezini. Hayi, suka nini madoda. Right, asiye ku-First Corinthians chapter 15. Angizukuhlala kakhulu i-revision le. I-revision uyazwa nje mangithinta ukuthi uyakhumbula ukuthi oh konje vele kwashiwo lokho. Ngicela ungahlali kakhulu ngoba ngakusho. First Corinthians chapter 15 uverse 51. First Corinthians chapter 15 uverse 51. Uthi behold I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Yes, Paul. Nomi ratio gufinga ngakana. Nutu Paul ngeke sife sonke. We shall not all die. We shall not all sleep. Hallelujah. Abazalwane. Verse 52. Uti in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet shall sound. The dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Oh, suka nini. Ngalichaza leli trumpet, angizukuhlala kulo, lo last trumpet, ukuthi igama le trumpet, ileli cilonge lalifuthwa kwa-Israyeli, uma sekuyohlanganwa, kuyokhonzwa ithabanakele, noma uma sekufudukwe ehlane, ehlana ngithi babehamba baphumule, bahambe baphumule. Uma sekuhanjwa sebeqeda ukuphumula, kwakufuthwa leli cilongo, lalibizwa nge-last trumpet. Uyicilongo lofuduko masekhanjwa kwakushaywa lona namanje uthi uPaul kuzokhala icilongo lofuduko kuzokhala last trumpet bese kuyafuduka kuyahanjwa leli cilongo has nothing to do ngalamacilongo aphethulaka likaNkuluNkulu ngale kuRevelation ngoba iRevelation iyabhalwa emva ka 46 years uPaul ebhala incwadi yabaseThesalonike ekhuluma ngokuhlwithwa kwebandla. So lela amacilongo has nothing to do ngaleli cilongo. Ngoba noma ulubuka lelokugcina lika 7 ngale yani cilongo akekho umuntu ohlwithwayo kodwa kwehlulaka likaNkuluNkulu. So akungahlanganiswa la amacilongo naleli. Ngesikhathi uPaul ebhala la ngale last trumpet ayemabili ama trumpet. Kwakuyile lokuqala ngachaza ngalo elalibiza induna namakhosi namasosha mangabe mhlambe kunempi elesibili lalibiza wonke umuntu nje omIsrayeli uthi uPaul ke kuzokhala lelo lizobe libiza wonke umuntu owumntwana kaNkuluNkulu. Hallelujah. Uthi uPaul ke for the trumpet shall sound and the dead shall be raised incorruptible. Kuthwa labazalwana basemathuneni bazovuka bengenakubola and we shall be changed, thina siguqulwe. Bona bazovuka bengenakubola, thina siguqulwe. Angiye ku 53. For this corruptible must put on incorruption. Kuthiwa lokho okubolayo fanele kugqoke ukungaboli. And this mortal must put on immortality. Nalokho okufayo fanele kugqoke ukungafi. Hey, uyezwa la? Kuthiwa labazalwana basemathuneni imizimba yabo ibolile. Bonke abazalwana basemathuneni imizimba yabo ibolile. Kuthiwa makukhala icilongo fanele bagqoke isuti yokungaboli. Imizimba yabo izosuka ezulwini. Iye lapha eyangcwatshelwa khona bafike bagqoka isuti yokungaboli ngoba imizimba yabo ibolile. Thina siyobe siphila imizimba yethu imizimba efayo fanele igqoke ukungafi. Awusukani siyobe sifaka amasuti amabili angafani. Abazalwana abaphuma emathuneni bazobe begqoka isuti yokungaboli, thina siyobe siphila sizobe sigqoka isuti yokungafi. Hallelujah. Awusukaneni. Hayi, limnandizwe lenkosi. Asiye ku 54. So when this corruptible shall have put on incorruption. Kuthiwa ke uma lokho okubolayo sekugqoke ukungaboli. And this mortal shall have put on immortality. Nalokho okufayo sekugqoke ukungafi. Ah, ake ngime lapho. Uthi uPaul uma labazalwana abaphuma emathuneni nemizimba yabo ebolile uma sebegqoka isuti yokungaboli nathi siyobe siphila sinemizimba efayo sesigqoka isuti yokungafi. Umehluko phakathi kwakho nabazalwana basemathuneni ukuthi bona imizimba yabo ifile ibolile, wena umzimba wakho umzimba ofayo. Abazalwana basemathuneni imzimba yabo ibolile, wena owakho umzimba ofayo. So bona fanele bagqoke isuti yokungaboli, wena fanele ugqoke isuti yokungafi. Haleluya. Uthi kuPaul ke uma labazalwane basemathuneni sebegqoke ukungaboli nathi sesigqoke ukungafi. Then it shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is your sting? O grave, where is your victory? Kuthiwa labazalwane uma sebegqoka ukungaboli nathi sesigqoka ukungafi, kuthiwa sizocula amakhorasi amabili ahlukene. Labazalwane abaphuma emathuneni kuthiwa bazodelela ithuna, thina sizodelela ukufa. Awusukaneni. Labazalwane mase begqoka ukungaboli bazocula iculo elithi, oh grave, where is your power? Thina
Esiyobe siphila sesigqoka isuti yokungafi sizodelela ukufa sithi oh death where is your sting bona abakwazi ukudelela ukufa ngoba udosi lokufa lwabatinyela baye emathuneni njengoba bese emathuneni batinyelwe udosi lokufa abakwazi bona ukudelela ukufa bazodelela ithuna njengamanje babanjwe amandla ethuna njengoba imizimba yabibolile amandla ethuna uma sebegqoka ukungaboli bazodelela ithuna thina mase sigqoka ukungafi sizodelela ukufa sizothi kufa luphi udosi lwakho sothi kufa saze sangena kwinguna phakade ungasitinyelanga bona abakwazi ukudelela ukufa ngoba udosi lokufa libatinyele baye emathuneni bona bazodelela ithuna bazothi oh grave where is your victory where is your power thina sidelela ukufa sithi death where is your sting awu sokanini singakhala nje emathuneni kungcwatshwa kodwa lo mzalwane mayivuka uzodelela ithuna Aw suka nini thina sidelela ukufa Aw so lento engikhuluma ngayo ingenzeka unyaka ungakapheli ingenzeka noma inini lento yokuhlithwa kwebandla is a signless event is a signless event akukho okufanele kwenzeke bese kuhlithwa ibandla kodwa khona okufanele kwenzeke mase kuhlithwa ibandla Uyawuzwa umehluko. Akukho okufanele kwenzeke ukuze kuhlithwe ibandla. Kodwa khona okufanele kwenzeke emva kuba sekuhlithwe ibandla. Ukuhlithwa kwebandla is a signless event. Akukho okufanele kwenzeke. Ngoba nalokhu kokushunyelwa kwevangeli umhlaba wonke andukuba kufika ukuphela. Kukhulumi nge-rapture lapho kukhuluma nge-second coming. I-rapture akudingi ivangeli zelishunyela umhlaba wonke. It's a signless event. It's a signless event, i-rapture. Yingakho uPaul washumayela ngayo ebandleni laseThessalonika. Bacabanga ukuthi izokwenzeka so soon. Baze baqala ukufa. Baze babhalela uPaul incwadi. Bathi Paul, wawuthe uJesu ubuya masinyane. Nakhu sekufe bani, sekufe bani. Uyabona? UPaul uyabakorrect ukuthi abafile balele. Ngoba i-rapture awukwazi ukuyikhomba kwi-future. Awukwazi ukukhuluma nge-rapture uyikhombe kwi-future, awukwazi. Uyaphoqakala. Yingakho noPaul eyifaka athi thina siyobe siphila. Yes. Akasho ukuthi laba abayobe bephila. Uthi thina ngoba mawukhuluma nge-rapture awukwazi ukuyiphushela kwi-future. I-rapture ayiyi kwi-future, into yamanje. Into yamanje i-rapture ingeni kwi-future. Kunabantu abashumayele nge-rapture bagcina beshonile ingenzakalanga uyabona kwabonakala ngathi i-rapture kushuthi iyadeleleka no vele i-rapture ayikwazi ukuya kwi-future awukwazi ukukhomba i-rapture kwi-future ngoba i-rapture is a signless event akukho okufanele kwenzeke ukuze kuhluthwe ibandla is a signless event
haleluya awusuka nini madoda Kwa imzimba yethu sizoguqulwa. Hallelujah. Ake sibone le mzimba yethu izoguquka kanjani. Siye lapha ku Philippians izoba njani. Asiye lapha ku Philippians. Philippians chapter 2. Chapter 3. Uverse 20. Philippians 3. Uverse 20. Uthi for our conversation is in heaven. From whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Kuthwa okwethu kuphilo kwasezulwini. Whence we are looking for our Savior, the Lord Jesus Christ. Yezwa nalapha. Lapha sibheke khona uJesu. Asibhekile umphiko uChrist uthini. Asibhekile u666. Asibhekile umphiko uChrist. Asibhekile ama-tribulations. Sibheke uJesu. Into elindwe ibandla ukuvela kaJesu. Hayi umphiko uChristu, hayi u666, hayi ama tribulations. Mangabe wena ugada ama tribulations, shintsha, hlehla, phenduka, shintsha, silinda uJesu. Silinda uJesu. Right, uzokwenzana uJesu verse 21, who shall change our mortal body, that it may be fashioned like unto his glorious body.
Kuthiwa uzoshintsha imizimba yethu ifane nomzimba wakhe wenkazimulo. Uzoshintsha le mizimba yethu Jesu ifane nomzimba wakhe wenkazimulo.
Awu soka nini?
Izoshintsha le mizimba yethu ifane exactly noka Jesu. Umehluko phakathi komzimba wakho noka Jesu kuzoba ukuthi oka Jesu namanxeba, owakho uzoba ungenamanxeba. Kodwa wena uzoba nomzimba exactly onjengoka Jesu. Uyabona ukuthi lesa sixuka kusilona ibandla. Ubani ezulwini ongasibuza ukuthi obani laba sifana no Jesu? Ubani ongabuza ukuthi obani laba? Uyabona lesa sixuka ukuthi asilona ibandla. Asisile ibandla. Lungisa itheology yakho. Vuma swallow your foolish pride. Kubeke eceleni lokho. Akusile ibandla lesa sixuku. Hlehla. Lungisa, lungisa siphelile isikhathi. Phakathi kwetheology yakho nokuphila okuphakade khetho kodwa. Phakathi kwefoolish pride yakho nokuphila ukuphila okuphakade khetho kodwa. Siyalungisa manje. Kulingiswa izinto ezonakele. Lesa sixuka silona ibandla. Thina sizobe sinomzimbo ofana noka Jesu. UJesu wafa ena 33 and a half years old. Wafa 3 days wavuka. Wavuka ena 33 and a half years old. Wavuka nomzimba wenkazimulo, wakhuphukela ezulwini. Njengoba ngikhuluma nawe namhlanje ziwu 21 July, uJesu una 33 years old, kodwa una 2000 years ahamba. Awu suka nini? Ngamanye amazwi uzoba nomzimba ongagugi. Awu so kuthiwa izofana neyakhe, imizimba yethu izoba na 33 and a half years old throughout eternity. Ngeke siphinde siguge. Ma ufuna lo mzimba, faka i-order. Faka i-order ngokwamukela uJesu. Uzokhlupha lo mzimba. Uzokhlupha lo mzimba esihogweni, usuguga. Ungasakwazi ukubalekela amalanga bomlilo. Uzokhlupha, faka i-order, uthole lo mzimba wenkazimulo, sambe siyezulwini.
Hallelujah.
Kuthiwa he will change our mortal body, that it may be fashioned like unto his glorious body. Lo mzimba kaJesu ubizwa nge-glorious body. Unamathambo, nenyama, nenkazimulo. Igazi alisekho. Endaweni yegazi kugijima inkazimulo.
Awu so.
Angithi igazi utraceka ngalo ku-Adam oqala. Lelo gazi lakho likonnecta no-Adam oqala. So lo mzimba wokugcina ozoba ungenagazi unenkazimulo uzoba ukukonnecta ku-Adam wokugcina uJesu. Njengamanje si-connected kulo-Adam oqala ngegazi. Igazi lethu lisikonnecta kulo-Adam oqala. So ke manje funeka si-connecte kulo-Adam oqcina, sizokonnecta kuye nge-glory. Lo mzimba wenkazimulo uzoba unamathambo nenyama nenkazimulo, endaweni yegazi khona inkazimulo.
Hallelujah. Awu suka nini madoda.
Umzimba awubuke ukuthi uzobe wenza kanjani. Buka kuJohn 20. Ake siye lapha kuJohn chapter 20. Sibuke khona uverse 19. No verse 20. John 19. John 20. Verse 19. No verse 20. Uthi, then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for the fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst and said unto them, peace be unto you. And when he had said so, he showed unto them his hands and his side. Then were the disciples glad when they saw the Lord. We have Zalapana Twanin. On the same day at evening, being the first day of the week, ngesonto ebusuku, ngesonto ntambama, njoba ngachaza ukuthi lama incident uJesu esevukile emathuneni uJesu wayivela kubafundi bakhe ngamasonto yingakho iSunday yabizwa ngeLord's Day ngoba nakubo ubevela ngesonto wavuka ngesonto wavela kubo ngesonto nangesikhathi ekhuphuka eyohlala esihlalweni on the right hand of God it was on Sunday yingakho iSunday yiSabatha leredemption iSaturday yiSabatha lecreation kuthiwa lapha uJesu iminyango ivaliwe bambona semiphambili phambgwabo lo mzimba wenkazimulo ukwazi ukungena through the wall uyakwazi ukungena through the wall uyazi ukuthi uJesu ethuneni waphuma kuvaliwe ingilosi itshe yayingalisusi ukuze kuphume uJesu yayilisusela ukuthi kubona abafundi ukuthi uJesu akekho itshe laginqela ukuthi babone ukuthi akekho lalingaginqelwa ukuthi aphume uJesu waphuma itshe likhona uJesu wavuka waphuma ethuneni itshe likhona ingilosi mayiginqe itshe ilisusela ukuthi oMaria babone ukuthi akekho ithi ingilosi ngenani nibone ukuthi akekho ibasusela itshe ukuze babone ukuthi akekho lalingasuselwa ukuthi kuphume uJesu uJesu waphuma kuvaliwe aw so lalela ngutshele nansi imfihlo wonke amathuna abazalwane azovuleka baphume Hayi ngoba bebengeke baphume amathuna evaliwe. But silandela umuntu othuna lakhe li empty. La vuleka la empty. Nawethu makhlithwe ibandla azovuleka abe empty. Bonke abazalwane basemathuneni amathuna abo azovuleka abe empty.
Awu suka nini?
Unayi right yokuthi uthi bantu abama kwenzeka ngemathuneni uJesu engakabuyi nibhala itombstone ethi you can use this tomb after the rapture when ithuna lakho mangathiwa uyongcwatshwa lizoba empty makhlithwe ibandla ungamtshela umasipala ukuthi emva kokuhlithwa kwebandla mangiye emathuneni ngayongcwatshwa emva kwerapture ningalisebenzisa leli lami ithuna ngoba mina emva kwerapture lizoba empty Wonke umuntu owamukela uJesu njengenkosi nomsindisi wadlula emhlabeni waye emathuneni ithuna lakhe lisazoba empty.
Aw suka nini?
Ngoba silandela umuntu othuna lakhe li empty. So nawethu azoba empty.
Hallelujah.
KuLuka 24 uverse 36. Ngizocela uyifundele sengibamba isikhathi. Luka 24 from verse 36 yak 43 lapha uJesu wafika kubo ngicela nje ukukha ama verse athile from 36 as they thus spake Jesus himself stood in the midst of them and said unto them peace be unto you but they were terrified and afraid supposed that they had seen a spirit kuthiwa lapha abafundi bakhe besaxoxa nangu Jesu emaphakathi kwabo kuthiwa bethuka becabanga ukuthi babona isipokwe awungitshela abafundi basakholelwe ezipokweni kuthiwa babecabanga ukuthi babona isipokwe and he said unto them why are you troubled and why do you such thoughts arise in your hearts behold my hand and my feet that it is I myself handle me uthi ngithinteni and see for a spirit hath no flesh and bones uthu Jesu spokwe asinayo inyama namathambo as you see me have njoba mina ningibona nginakho abafundi bakhe abakabi namandla kamoya ngcwele basakholelwe ezipokweni umzalwane ongakagcwaliswa ngamandla kamoya ngcwele ukholelwe ezipokweni ukholelwa nje ebuthakatheni yabo lezi zinto uyayikholelwa nje udinga amandla kamoya ngcwele abafundi baka Jesu sebegcwaliswe ngamandla kamoya ngcwele abaphindanga bakholelwe ezipokweni lapha babesakholelwe ezipokweni ukuthi nasi sipokwe ngafica umzalwane ebusuku engakwazi ukuye enkonzweni bathu sabe sipokwe kusashoda amandla kamoya engcwele right kuthiwa usethu Jesu kubo lapha kuverse 41 uthu Jesu ninakho yini ukudla and they gave him a piece of broiled fish
and a honeycomb, and he took it and did it before them.
Kuthiwa babuza ukuthi ukudla nakho yini, kuthiwa bamnika iqebelengwana, bamnika inhlanzi ne honeycomb. Kuthiwa wakuthatha wadla ufish ne honeycomb.
Lo mzimba wenkazimulo uyadla umuthanda.
UJesu mawuyibuka kuJohane uthi kubo useyoze adle sekufika ibandla ezulwini.
Useyoze adle sekufika ibandla ezulwini.
Akalambile uJesu.
Ngesikhathi edla la hayi ngoba wayelambile, wayekhombisa bona.
Ngoba babethi babona isipoko,
uthi nanka amathambo, nayi amathambo ngithinteni,
nansi inyama ngithinteni.
UJesu ngesikhathi evuka emathuneni,
ingubo angcwatshwa erephwe ngayo
yasala emathuneni,
kodwa wayengekho naked esevukile.
Yini indaba?
Wayegqoka ingubo yenkazimulo.
Nathi masivuka emathuneni,
labazalwane mabephuma emathuneni,
ingubo bebeyigqokile
ziyasala emathuneni,
kodwa bazobe bengekho
naked.
Imizimba yabo
izogqoka isuit
yokungaboli
kugijima inkazimulo.
Le nkazimulo
iyigazi labo,
iyingubo yabo futhi.
Hallelujah.
No Jesus
same thing.
Kwagijima inkazimulo
kwingubo
kumzimba wakhe.
Le nkazimulo
iwumzimba,
iyingubo futhi.
Wayengekho naked.
Ingubo ayeyigqokile
yasala emathuneni,
kodwa engekho naked.
Sekuphele 2000 years
ahamba
akakazadle
ezulwini.
Uzozadle sekufika
ibandla.
Mase singenile
lapha kwi Hall of
Holies,
sesishada no
Jesu,
kuzodliwa.
Sizodla
siphuze.
Kuzobe
kudliwa
kuphuzwa.
Kujatshulwa.
Umzimba
ongeke uphinde
ucele i-toilet.
Umzimba
ongeke uphinde uthi
uqunjelwe
une constipation.
Ngeke ezulwini
kuthiwa usuphuza
ino une
constipation.
Kodwa
uzodla
mawufuna ukudla,
awudli
ngoba ulambile.
Uyazi
ukuthi
laba
abaphika
i-Repture
noma
abayibeka
kuma
tribulation
nangale kugcineni
benziwa
ukungalazi
iBhayibheli
ukuthi libhalwe
ngokwamasiko
esiJuda.
NgesiJuda
uma
umkhwenyana ma
sekuyolanda
umakoti
wayethathwa
ngokunye
okwakhiwe kuyisitulo
kubanjwe
ngapha nangapha
ahambe
emoyeni umakoti
mayolandwa
kubo
esiwe emzini,
wayihamba
emoyeni
umakoti.
Wayehlala
kwesinye isitulo
esasibanjwa
siphakanyiswa
ahambe
emoyeni
aze
ayofika emzini
ehambe
emoyeni.
Nathi
sizohamba emoyeni
size
siyofika
emzini
ezulwini
sihambe
emoyeni.
Uyazi ukuthi
ngesiJuda
uma
undodana
eganwa,
ukudla
okudliwa kulowo
mshado
kuphekwa
ubaba
kamkhwenyana.
Ubaba
kamkhwenyana
opheka
ukudla
okuzodliwa
emshadweni.
Nathi
masifike ezulwini,
ukudla
sizokudla
kulowo mshado
sishada noJesu
kuzobe kuphekwe
uNkulunkulu.
Hey
madoda,
ungathi
sike sisanganiswe
nje iplate
elimnandi
liphekwe
umuntu obhema
ugwayi.
Eh?
Kunemshado
ke kudliwe kamnandi
kuthiwa ikwamnandi
ukudla,
ubani ophekile
kuthiwa usisibani,
uphi kuthiwa
hayi usashayini
iphu ngaleyani
usaphuza
uthibukoma.
Ha uyaphuza
he.
Awungitshela
uNkulunkulu
ezulwini
sisayoqala
ngama-starters
enziwe
uNkulunkulu.
Sidla
i-full meal
enziwe uNkulunkulu.
Sidla
i-dessert
eyenziwe
uNkulunkulu
uyibandla.
Uyafuna
ukuza uNkulunkulu
upheka kanjani?
Yisho
lo mthandazo
uhambe nathi
sezulwini.
Uyodli
uzwe isandla
nje sikaNkulunkulu.
Kosi.
Awu suka
nini madoda.
Mangaba
wazani noJesu.
Asambe
kuyoba kumnandi
ezulwini.
Asambe.
Asambe
yamkela
uJesu
njengeNkosi
nomsindisi.
Yisho lo mthandazo
emva kwami.
Thana Nkosi uJesu.
Ngiyakwamukela
namhlanje empilweni
yami.
Ngiyavuma
ngomlomo wami
ukuthi uyiNkosi.
Ngiyakholwa
enhlizweni yami
ukuthi wavuka
kwabafileyo.
Nkosi
uJesu,
ngisindise.
Sekuphelile
njalo.
Susindisiwe,
usumntwana
kaNkulunkulu.
All your
past, present
and future
sins,
hey,
seyithethelelwe.
Usunokuphila okunguna phakade. Sekufanele ukwenze, thola ibandla eliseduze. Thola ibandla eliseduze noma iministry, thola iministry eseduze. Usho ukuthi mina sengumntwana kaNkulunkulu. Ukhonza uNkulunkulu ngoba ibandla lizohlwithwa. Hallelujah. Wena osebandleni ojotho omunye mina kwelami ibandla lisindiswa. Usebandleni elirong, thola eliright okusindiswa kulo. Thola ibandla okusindiswa kulo. Thola iministry okusindiswa kuyo. Ungene khona ukhonza uNkulunkulu ngoba isikhathi siphelile emhlabeni. Babo ngcwele, bantwana bakho ngiyabakhulekela. Especially bonke bebesho lomthandazo kokuqala ngegama lenkosu Jesu Christ. Umoya owavusa uJesu kwabafileyo mawehlele phezu kwabo. Nabo bonke babongcwele abantwana bakho. Abanye bawushilo bengaqala ukusho bangabantwana bakho. Kodwa ngokuthanda wena babongcwele. Nami ngiyaphinde ngiyawusho ngithi inkosu Jesu ngisindise. Amandla avusa uJesu kwabafileyo mawaphinde ehlele phezu kwabo. Khanyisa ingqondo yabo babongcwele. Umoya we-revelation, umoya wesidomo awehlele phezu kwabo. Siyabonga in Jesus mighty name. Musa wenkosi yethu Jesu Christ nothando lukaBaba uNkulunkulu nokuhlanyela kaMoya Ngcwele. Kuphumule phezu kwethu sonke phezu kwalona lo ulalelele clip izibuye inkosi uJesu ibandla lonke lithi amen and amen.